Jumapili hii.
Your parents are KGB agents.
Ni filamu kali ya kipelelezi iliyochezwa na gwiji wa filamu za kijasusi.
Don't shoot!
Sydney Poitier, River Phoenix. Usikose Little Nikita Jumapili hii. Saa 4 kamili hapa TV1.